Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, alikolana.